Igama lami nguMelusi kaSkhosane. Namhlanje sizofunda ngama fractions futhi lawo esihlale siwenza ama mixed numbers esizosebenza ngawo. Kepha esizokwenza sizowa minus noma sizowa subtract ngendlela elula engaxaki futhi. Phambi kwethu sino 11, 12 over 16 kuthiwa simsuse o sisuse u 5 8 over 16. Okumnandi-ke ama-denominator wethu kokuqala kubalekile ayafana. Sizoyenza le nto kuthiwa i-breaking down noma siyephule siyiqhezule sikwazi ukuthi sithole impendulo yethu. Sobhala 11 plus 12 16 minus. Esizokwenza ke manje u 5 8 16 sizombhala laphaya kuma-brackets wethu. City 5 plus 11, 8, 16. Esizokwenza ukuze sithole sikwazi ukubala kahle i-negative sign yethu leya, uphawu lwethu lokususa lo leya lubalulekile. Sizoyenza le nto okuthiwa yi-distribution. Ngaphambi kwaloko sizobhala nje naso isibalo sethu futhi esikwenzayo ke manje nangi ngifuna sikuqonde. Masi-distribute i-negative sign kusho ukuthi u-8 no-5 wethu bazoshintsha sebazomelwa u-negative. Sothi negative 5 sithi minus 8 over 16. Ama-negative sign lawa ayayiwe sowasebenzisa ukumayinasa ama-whole number wethu noma iinumber zethu eziphelele nama-fractions wethu. Sizoqala ke ngelezi ezinkulu. Sothi u-11 minus 5, ususa u-5 ku-11 uzothola ithi ngingasheshe ngifike lapho nginibhalele nje iy'balo zethu nangale. Sothi u-12 16 siminase u-8 16. Sihleli kanje manje ke ibalo zethu. Sekulula ukusuka lapho ke wenemqondo ne-calculator. Masusa u-11 u-5 ku-11 sisala ngo-6 sithi plus u-12 u-16 wethu uzohlala enjalo. Sithi u-8 ususa u-12 ususe umsuse ususe u-8 ku-12 usala ngo-4. Isibalo sethu esesisitholile esilula u-6 i-whole number yethu noma inumber yethu ephelele 4 over 16. Into esifuna ukuyenza ukuthi siyenze kuthiwa in a simple form, ngendlela elula kakhulu noma indlela ephansi. Sizoyenza ke i-fraction leyo yethu ibe sendleleni ephansi. So divide u-4 no-16 simdivide ngo-4 ngoba le number ziyakwazi ukuthi zidivideke. Mas divide sizo divide u-4 ngo-4 sithola u-1, si divide u-16 ngo-4 sithola u-4. I mix number yethu entsha u-6 1 over 4.